ngubani ungazi usikudlela ama West Gang.
Mashova umshoshobi, Mashova umshoshobi.
Majova, Gqom, and AmaThOYiZi.